Kuthi Angindize. Kuthi Angindize. Kuthi Angindize. Kuthi Angindize. Kuthi Angindize. New simpi. New simpi. Kuthi Angindize. New simpi. Kuthi Angindize. Abantu bafuna ukuthi izinto isikhaye. So high, flying in the sky. Mina